Halleluja, Wahnsinn.
Halleluja.
Sante Moin, Sante Moin. Satasiek.
Ja.
Emphefumlweni. Noyana, Joyous Celebration, Bujabu. Ukhona kunye nathi esuka kwiJoyous Celebration. Bujabu, siyakwamkela kwakhona kulona unyaka.
Amen.
Sesikubulisa ke for unyaka wonke sawuphinda
kakhulu. No, sadiba. Masiqhawule la pattern.
Yeah, yeah, we've never been
here. Apha.
Uzohlala nje na.
Exactly.
Uphole nje.
Ewe.
Uthi kubijoy celebration sey ku 21.
Yho. Ewe.
Baye bingumntana intombazana ngesesiyenzela i 20
yeah, 21st. Yeah.
Ngama yeye. Thengelwa nemoto. Ngethemba lokuba sagqibile nasesikolweni
i exactly.
Girl crush. Kudala nibambile le.
Ewe.
And ingathi anipheli mali.
No.
It's Joyous. Had you ever Joyous 15 times?
Sure. Maybe Joyous 100 and 10 loan.
Imizimba isavuma noThixo savuma
ke mina. Exactly. Nabantu besavuma because into enkulu iyo leyo ba abantu xa uzathi sithi gqi apha ePE babe befika abahlali bafike ku show.
Besike sayincokola off air ke lento iJoyous outfit enkulu kakhulu. Bangapha amalungu egroup neband.
Yeah, okay, I mean, when we traveled, see, once again, we recorded on a late 21, go December,
Recorder's
House, America. We see, like, about 60, 70.
Imalinga isuka yo
I don't know yes siyazibuza
ne kodwa ke ngamandla kaThixo nanzi album iphelele
absolutely
ndiyakhumbula ndibona nami kwi social networks uLindelani a announcer le
nto
banizihamba neyo recorder overseas America no Sylvester ipo photos ase New York besilala sivuke sisitalondo leyo
Sylvester ke lo
kodwa ke na receive kanjani imali ka banamkela njani
music is very confusing sometimes because uthi ume stage ucula ngesixhosa okanye ngesizulu umbone hayi ngum American ke lo but uyayifila lento oyithethayo and ubone inyembe sizehla ubone umuntu enqula uThixo nges American side but wena ucula ngelanguage
akakuva nokuthi
the reception was crazy. There's no way ukuba singaqala sithi siya define ukuthi binjani reception everywhere we go because after a recording we had to do in Washington DC and we drove all the way until New York see Marlborough Brooklyn bo Harlem bo New Jersey bo zonke indawo but the reception is amazing yonke lo ndawo
not only kubantu baseMzantsi Afrika abaphaya but nabantu base America
exactly
abaphaya
exactly
besike sayithetha futhi abevikini sithi sikhanganyani naphambili as i group ye gospel eMzantsi Afrika efike yayichintsha
pioneers
yayichintsha isini ye gospel yayekuba ila traditional isini size
esiqhelileyo
ngoqinisekile inivulele ingcango ezininzi nezibanzi ngoba ndijonge ngoba benisebenzise America khona ezingithoza overseas esinozilindela kwi Joyous Celebration
the many people ababona lento siyenzileyo kwi letho le recording bafuna for instance I was talking nomnye umuntu wase London ufuna ukuthi no man i Joyous 22 man record up eLondon.
Wow.
Ndizakwenza i possibility uba ni record up. So zininzi but my desire into yoba si record Africa one of the countries lapha Africa.
Prajabu ingaba nisaqhuba because abantu abaninzi bayibona i Joyous njenge institution ekwazi nokupheka. Imvume besingazazi kodwa zangena ku Joyous Celebration zakwazi uphinda kwakhona zizimele. Nisaqhuba nalona.
Absolutely. Ikhona ininzi that's the heartbeat ye Joyous Celebration. Into yoba sithi go outside sifumane italent sibuyise sidevelope sibeke kule stage ishine ithi yakushina si release abantu bakwazi uzimela and grow silande abanye ndithetha nawe nje we have new ones around 5 new talent esithole engekho na kule 21 you know abasha because we always bring in new talent
yeah masithele nge show pop nge shows zalene weekend singena kwezi zingapi shows this weekend
zi two
zizabe ziphi amaxesha oqala
Today, Friday, njoba ndithatha nje ticket esandleni today. Sipha Mission Vale ngo 7 ebusuku. And tomorrow, Saturday, sikho khona Mission Vale ngo 7 ebusuku. ithi ke into iparking ipha eDenqe stadium.
Okay.
Kune park and ride kukho I transport zangu. Yes. No no no, we arranged everything. Pakisha imoto yakho ungena kwi transport esi organizele ikufaka Mission Vale. Park kwi parking kune security, we've organized security, imoto yakho is safe. Utba uphuma kwi show sikuthatha sikubeke futhi kwi imoto yakho ube right.
Wow.
It's happening today and tomorrow.
Eh amatikiti ayimalini efumane kapi?
Amatikiti afumaneka CompuTicket na Shoprite Checkers. I think I look one free 200 rand. Is it say 200 rand kaloku ijoyas?
Wow.
21 years later. I am not calling the office. Then said, no, no, no. For I am a city. Bloemfontein, Middle, siya yonke indawo. Cape Town singe three, nge two nange three. Cape Town.
Zika June.
Yeah. So into enkulu yoba fika early man, fika early pa Mission Vale. Iko lanto ba mungu zao fika late. Fika mungu kune queue the traffic. By the time ushala pants issue ikalile. Please come early. Pati moto yako fika lapa koni t-shirts, koni caps. The Joyous 21 kona yonke tu ngokole nati sifunu tati selfie na sibe right sinokole before isho ikale into enye enkulu yoba sitibane ne theme itheme yetu kaloku this year iti heal our land singu mtandazo ngoku music loss wenzayo is just positioning us bas mastandazeni singa ma Africa singa ma South Africans because ninzi into enza kalayo emphakathini wethu politically everywhere masiye kuThixo sithi Lord heal our land kukho abafundisi before isho iqale kunomfundisi uzabeqala evula ngomthandazo every day xa siqala isho kunomfundisi uzavula ngomthandazo into enkulu ileyo because sometimes we try to do things zingenzeki ezinye zibopheke phaya emthandazweni sithi ke ma Africa bantu basekuhlaleni bantu bakulenginqi izani sikhuleke sibize uThixo sithi heal our land. MTN Joy celebration happening today tonight 7 o'clock Friday nangomso Saturday Mission Vale. Tengi tiki tlako, sitibane kwa.
Pujabu ngosi kakhulu, silinqwele impumelelo ngomsebenzi wenu wale nimpela veki. Na bayenge basivili dates, uzukhangele na kwi social networks, I date for indawo yakho. Uzichazele zonke izindawo bazayo kuzo kodwa ke ndiyacinga uba iyabisondela kwindawo ekufuphi nawe kuwe. Ngosi kakhulu Pujabu, sibulele ngexesha lakho.
Kanti ke pasi andikhenda nenyuwe bayo ukuba ndi-emce enye yeshow ze-MTN Joy celebration emonti. Professionalism epha, bangena bethusile nobutho ovuthela bagqiba. Sachithu stage, baqala stage. I touch yure and then to stage ukubekwa back with us to Nakoma. Abonu MC Bambus of Vavanya. I'm like, and I can't get a pillow to rotate. Get Lagusis and M. Sana, you are Shumael. That comes Shumael.
Wapanza was Shumael.
Wapanza was Shumael. I'm not a comment. They weren't the bunny coats as wrong.
Go fell in no tail.
Hell in no
tail. Is either we are a tolerator or can you we are a tolerator?